established in 2007 under this kaupapa, kia whitawhita, kia wirohia te ahi o mātou tipuna, kia ki te atu I te muramura a te hatete a te kāpura I tawhiti. Our ropu is a whānau ropu. We invite anyone who traces their whakapapa to Wairua to join us on stage. To join us on stage, koutou, if you whakapapa to Wairua, ara mai. Our tutors are whānau, so it's a huge whānau approach, collaborative approach. Wetahi atu o ngā kōrero?
We dedicate our performance to all whānau who have passed over the past 2 years. We thank them for all their guidance and support they've given us in the past. And whānau, any irakihu out there in the audience, we ask you to come up now and tautoko this rōpū.
Ko reira, e te iwi, kia pakipaki mai, kia umere mai, kā ti mako, kā ti irakihu no Wairua.
Yeah. Oh!